Sanibonani, igama lami ngubheki Sibiya, ngizonethulela umlayezo ovela kwa-SA Taxi. Sithi njengo-SA Taxi ngaphansi kwalesi simo se-COVID-19, kuyiqiniso elingephikiso ukuba imboni yamatekisi zithola ingaphansi kwengcindezi enkulu mala nezezimali. Sihlale phansi njengo-SA Taxi sacubungula and sahlaziya isimo, imigomo nemibandela imboni esebenza ngaphansi kwakho. Emva kwalokho sithathe isinqumo sokuthi sengezele usizo lokuzokhokha enyangeni kaMay noJune. Ngalokho sithanda ukuphakamisa ukuthi wonke amakhasimende wethu athanda ukuzwa ngalolu sizo lokukhokha eselengezelwe enyangeni kaMay noJune ukuba sishayele enombolweni yethu ka 011-550-9460. 011-550-9460. Ukuzwa kabanzi ngalolu hlelo, sigqugquzela ukuthi lonke ikhasimende lethu lisifonele ngoba lesi simo lesi siqondene ngqo nekhasimende ngalinye. Ngaphezu kwalokhu esengikubalile, ngithanda futhi ukuphakamisa ukuba i-SA Taxi isebenza ngokubambisana kanye nabaphathi bakahulumeni bakazwelonke kanye nesifundazwe abagxile kakhulu ekusabalaliseni izinsiza zokulwa naleli gciwane ezifana nezamfonya kanye nezifutho zokubulala igciwane. Ngiphinde futhi ngiphakamise ukuthi since siqalile lesi simo lesi, u-SA Taxi usetshale imali elinganiselwa esigidini esiyisikhombisa ezisebenzisana ngokubambisana ne-Santago okuyuhlaka oluphezulu olengamele imboni yamatekisi. Futhi siyaziqhenya ngalolu bambiswano lwethu no-Santago. Sesigcina nje, sithanda futhi ukuphakamisa ukuthi u-SA Taxi usazoqhubeka njalo axhase noma aseke imboni yamatekisi ukwenza ukuqinisekisa ukuba iyaqhubeka iyaphambili. SA Taxi, driving our nation forward.